happy Sabbath. Yada erade ase ewo ne hwesopa ene na hobambo awaye ye nyina rata chemada bodjemu na emoja sonko edi minu mienu yemu efisane yankopon jira ahwefo atiefo nyina ba wo Kristo ejuma minu mienu ye na me kai wo se yendada Sabbath school edisiano ena yedru soni wadisia etoso ensia edisia etoso ensia. Abraham said this in a special savable empire. Cron, my name was a favor. I didn't ask him for no misery, papa, so then come. Sabre, you be seen as a funacoma. It's just a mean to me from a bra, a senior for turn up you when you win your metal so mean one. Oh, my yes, so in your own church, a fine is shot by his kiss to demon tea. Amen. Adisia eto so insia lesson says no etifin as some more edema, I say. Rehisha or home may war a busia in carbum. Rehisha or home may war. Ebusia nka bomu ebesi den ene yenya home ewo ebusia nka bomu agye saminu mienu ye kire odo e kire ye ho hedi ye ho ye ho bone e kye ye ho na ye da odo sonko edi ebe boye ama ye so yenya nka bomu ewo ye ebusia mu na fe yenya home sa abre ni abre nyina no se ye ma metan ye tanye ma me obo ni bia wo de aye ye ho abre bia no na ohaw esunye na sunye dududu na eti aye druba ne saye nya nkabomu ene ohome ewo ye na busuem onyame esime bia so na wotwe mu edisuen ni mu nyina no ye be hunu o Genesis ngoma eti ye aduasa enan ibru fo ngoma eti duba ko ni yimu a eye dunson ekopum aduonu mienu di twelo mi ngoma eti nan ni yimu a eye aduonu nkron yohane nketinketi ti baako ni yimu a eye miensa yohane nketinketi di edi kan ti miensa ni yimu eye baako kopum mienu Genesis ngoma eti aduasa enkron Efesofo ngoma ti nsia ni yimu eye baako kopum du miensa na amen pa. And kai was some no edemaye se. Ainti adofo, and I'm semunim dada inti. Mun sham husu ye. Na wanfa mo anko. Mun sham husu ye. Na wanfa emu ye fo na da sem no anfa mo anko bi. Na muen free mo aramo. Tim a. Mwetim numu. Anhwe ase na munyini jen Awurade ne Agyenkwa Yesu Kristo adom ne nimdie mu ono na animonyam nka no sesei ne daa nyina ne daa amen ebehu no wo petro nguma etoso mienu etimiensa ne nyima ye dunson kopem du enwotwe no amen pa. E san saye na otwe no adikan no enti menu mienu bewura abasemu ni mu na enyemu enti sna mekoso asese na otwe mu adisie nyina no ebedi echire na yetumi enya enti ase ewo asafo no akoma no mu ye na aberema akuma bi ato ne bo ase wetutu neni hwe echirichiri afi ohunu ne nua merema no a na wahwehwe won na pi no bre a orebe won na oto ni safre won na wemune muna a wanye no feso na ne nuanom pese wokum no se na enye Ruben a ebia anka ye winya asem biara nka bio Ruben juju won akoma ma wobro no keke na woto no to ebure bia emu nsuo awie mu echrei Juda de adwene kese bi bai ama ebeyi no efri ho ama wanya sika kakra enso yei ma wotoni no ma nkrofo bia na oritwem a wodi nkwaton hudwa ebusua atete apansam ho nhwesio pa ara nie ebusia atete apansam pa ehwe nhwesio pa ara nie no kwasem ni ye hwe enuano na ye nyina yetu anamon na afa emutimi fatiri mu posa me mu bekumi anase Mo ba to me e ba sa de ne be ba e ma otai e ye den e ba e busu na tete na e pansam san se me me nya odo emfa ma me nuanu ma o mo pese o mu yi mi e firi wiase je woni ma pi yetumi pawo no abrabom nanso abusu nka ho obiere enwie peye enti yenmu biere enni ho a owo abusu a ewie peye nokwasem biye ni ho abusu anu sadie mpenifo ka se abusu atese kwaye wure mu a biye ne ne sibire nokwasem ene se abusu biere ni ho a ewie epeye meme ka se medon na biso na wutirim wo no me Sara na different families so adwene eye won na Sara person na ewo mu amen pa na emu ayonkofa no nso nwie peye yenmu binom tri yesɛ yewo awofo enuanom ne abusua abusuafo nkaye a woda onyankopon do edi nanso nipa bebre nso nya no saa kwasem ni Se Kristo dɔ ɛwɔ yɛn mu a, ebusua no ɔdɔ ɛbɛ mu. Maame dɔ yɛn, titiri yɛn ne a yɛwɔ awofoɔ, yɛwɔ anuanom no. Yɛnuanom ɛdɔ yɛn sansɛ, nyame mu suro, nyame mu dɔ ɛwɔ yɛn mu. Ɛno nti yɛtumi dɔ yɛn ho sɛdeɛ asɛm no ɛteɛ ɛde ɛma yɛn no. Nanso nipa bebree nso nya no saa. Ebusua ayɔnkofa no toa yɛ nwononwono ne. Yadie a egya yɛn atenka fam ne soa a yɛn nso yɛkɔhwie gu afoforɔ so. Ane, ɔyaw abenedie a yɛn abusua obi tena ase paa ka sɛ. Obi tena ase ka sɛ me adeɛ a me maame de ayɛ me, adeɛ a me papa de ayɛ me, adeɛ a me nua bi de ayɛ me nti. Afei no, ɔyɛ wɔte ne mu, ɔyɛ obi a wɔhyɛ no abɔnten kora papa, ɔnyɛ ade nti ɔno ankasa ne mogya ayɛ ne bɔne nti. Ɛma yɛde ne so ayi ɛkɔkɔhwie gu afoforɔ nso so. Yɛbɛyɛ dɛn anya Onyankopɔn home wɔ saa abrabɔfo mu yi. Yɛbɛyɛ dɛn anya Onyankopɔn home wɔ saa abrabɔfo yi mu. Yɛbɛsi dɛn yɛnya home, yɛbɛtumi anya home gye sɛ yɛsua bɔnefakyɛ. Yehunu sɛ nipa no fom yɛn na ɛde ɔyaw abrɛ yɛn no ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛde bɔne no nyinaa ɛkyɛ fomsuo no nyinaa ɛkyɛ sɛdeɛ kristo de yɛn deɛ ɛkyɛ yɛn no na aboa yɛn ama yɛtumi anya home ɛwɔ awurade mu ɛsiane sɛ kristo ɔkyiri bɔne nti sɛ yɛn nso yɛtan yɛn nua bi a ɛkyɛ sɛ yɛayɛ bɔne yɛntumi anya home ɛwɔ awurade mu amen paa na wɔtwe yi yɛbɛhwɛ abasɛm a ɛfa Yosef ne n'abusua nkabom ho sɛnea yɛbɛhunu ɔkwan a Onyankopɔn reyɛ adwuma de ayaresa ne atenka fam ɔhome ata abusua ayɔnkofa ahoroɔ no mu ɛmfa ho ne sɛnea asi agyegya afa biara no amen paa yɛhwɛ sɛdeɛ Genesis nwoma no kasa fa a ɛnuabarima Yosef yɛ nana Yosef ɛho sɛdeɛ n'abusua ɛtɔn mu n'ankasa ne nuanom ɛtɔn no ɛyɛ na yakayaka deɛ sɛdeɛ sika ɔbae ne nso sɛ Nyankopɔn ɛhyerɛ na ɔwɔ nipa ɛde ma no na ɛtwa sɛ ba saa nti ɛbaeɛ na afei no ɛyɛ dɛn Onyankopɔn ɛhyerɛ no na ɛsiane sɛ na kristo dɔ ɛwɔ ne mu nti ɔde bɔne nyinaa ɛkyerɛ ne nuanom na afei no obenya home ɔde bɔne nyinaa kyɛe na nkabɔ mu ɛyɛ dɛn ɛba wɔn mu ɛno nti me ne mmienu ɛsɛ sɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa ne yɛsua bɔnefakyɛ deɛ wobi de bɛyɛ yɛn yɛgye firi yɛ mu sɛdeɛ yɛnnua Yosef ɛyɛe na wotwe mu nyinaa no yɛbɛnya ɛmu asukɔre dɔ na yɛtumi ate ase yie papapa sɛdeɛ a yɛbɛtumi anya ayɔnkofa ne ɔdɔ ama abusua agyegya Nyankopɔn hyira yɛn na ɔnyɛ yɛ kɛseɛ papaapa.